Kalbelek zor, nadik eyaletik everyday. Dark age with bigger problems, happy today. At least I'm not gay.
Det var alt vi hadde for i kveld, men vi er tilbake neste torsdag. Ha det!